yaduhaye mwiriwe ni kaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo ku munsi wejo kwigenekerezo rya 14 rusama umwaka wa 2021. Ejo mu gatondo haritezwe yuko hazogwa imvura nka hose mu gihugu cyacu kiretse mu ntara ya Cankuzo imwaro hamwe ni Bururi hitezwe yuko hazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike. Ibipimo bikoreshwa byerekana ko mu ntara ya Kayanza ko ariho hazohakanye gusumba izindi ntara. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hose mu gihugu hazogwa imvura. Imvura yumvikana mu mituragaro yitezwe mu ntara ya Kirundo hamwe ni Muyinga. Ibipimo bikoreshwa bikerekana ko mu ntara ya Bujumbura ko ariho hazoba hashushe gusumba izindi ntara. Nuko rero ni hari amakuru ategekanye ikirere cyo ku munsi wejo agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.
Ye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mwa muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa akazi mu makuru yagezweho ariko aravugwa cyane bya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mubizi tuba turiko turabashikiriza makuru atandukanye haba ariko aravugwa cyane ijya nino mu gihugu yoba ku mboga ngurukana bumeyi mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ayandi makuru yose aba ariko arava mu masoko yacu. Nabaye ikaze rero mwese tugiye kubana ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda kuri sabone kanona karyokeza ko kugira ufyonde ko igihe cyose turonse inkuru ikagushikira mu bambere. Hari amakuru tugira tugaruke ko ariko aravugwa cyane ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bitandukanye amakuru tuba twatohorejwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino bakayaturungikira naje nkayatunganya neza nkayagushikiriza ido nido. Mu ngingo nkuru hano makuru yacu ari buze gushamikira ko muraza gukurikira ibiriko birabera mu gihugu cacu c'u Burundi ariko cancane tukaza kuraba ibiriko birabera muri Gatumba. Baratabaza umwuzurira uturuka ku gusesa kwa Rusizi wataye vyose ukaba uriko urasambura uriko uratuma abantu bata izabo. Ibyo byose turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu. Ariko haravugwa icuka kibi mu mugambwe w'abadasigana Oprona inyuma yuko birukaniye uwari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo kumwe n'abandi bategetsi muri uyo mugambwe. Ibintu vyayangaye turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu. Muri ano makuru kandi turafise izindi nguru zitandukanye ziriko ziravurwa cane. Hari ikiziga c'umuntu catowe turaza kubenya abakoze iryo bara ry'ugugandagura uyo muntu ndetse n'uyo muntu yishwe arinde. Byose muraza kubikurikira muri ano makuru twabutunganirije. Mbere yuko rero dutangura nano makuru reka mbanze ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri sabone wabanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro byacu urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Ariko imbere yuko tuyatangura mwido nido reka tubanze dukurikire ibiriko birabera ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uruzi Rusizi rwihaye inkumbi inyuma y'uruzi rw'ikiyaga Tanganyika. Rusizi nayo yatanguye kwiha ibara. Muri Gatumba ibintu ntivyoroshe ngira mubanze mukurikira ukungene byifashe dwejeje kubikurikira turaza turaba n'izindi inkuru zose ziriko ziravurwa mwido nido.
Ya, 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 ya Oh, c'est
Ivyo ni biriko birabera mu Gatumba. Amakuru yandi dufise ariko aravurwa cane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Reka tubanze tuyatangurire kuri no nkuru yihuta cane idushikiye kano kanya ivuye ikarusi. Karusi hatuwe ikiziga ibuhiga. Amakuru dufise nuko ico kiziga ari cyo umugore ashobora kuba afise imyaka ishika kuri 35 catowe kuwa gatatu mu ruzi Ndurumu ni mu kabande ku musozi Nyamabega ho muri zone ya Buhinyuza ho muri komine ya Buhiga ho mu ntara ya Karusi hagati hashira mu buseruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bakabavuga ko yiciwe ahandi bakaza kumutangaho ari kiziga. Inkuru kandi yamenyeshejwe ndetse ikanemezwa na Gerard Ntakirutimana harongoye umutumba avuga ko ico kiziga kitamenyekanye aho yamenyesheje ati yishwe acumaguwe yarafise igitenge kizingiye kwizosi nibaza ko yiciwe ahandi niko uyu mutegetsi yabivuze. Amakuru dukura ngaho akabavuga ko ico kiziga cariko kirononekara igihe catogwa igipolisi catanguye amatohoza. Uwo muntu kandi akaba yaciye ahambwa ku mugoroba ku itegeko ry'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi nk'uko amakuru ava ngaho avyerekana. Muzindi nkuru ziriko ziravurwa cyane nk'uko nari nabikubwiye ko turibuze kugushikiriza ibiriko biravurwa mu mugambwe w'abadasigana UPRONA. Umugambwe UPRONA warakuye mu banywanyi bawo wahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Anicet niyo mugabo yahoze ari umukenguruza amateka ndetse na histori Mbayahaga. Uwo wa nyuma yari yajanye n'abamuyoboka mu myiyamamazo ya CNDD FDD yategura amatora yo mu mwaka w'2020 bagirizwa ko ngo bagararije amategeko y'umugambwe bakongera kandi bakawucafuza. Abavyagirizwa kandi baravyiyamiriza bakavuga ko ngo ivyo ataco bizoshika ko ndetse bagasaba ko ngo hoba amatora y'indongozi nshasha mu mugambwe. Mu makuru dufise ava muri uyo mugambwe nuko icatumye biba ngaruko abo batatu basavye ko ngo hotunganywa amatora gushasha kubera ko ngo ikiringo c'abarongo uyu mugambwe caheze. Abawuramutswa ubu ngubu bakaba rero ngo bategerezwa guheza kuwa 14 mukakara umwaka barategerezwa guheza mu kuwa 14 mukakara umwaka w'2019. Abo bakuwe kandi bakaba bavuga ko ngo hoba amatora kugira ngo abarongoye umugambwe bahindugwe. Ivyo basaba kandi vyaguye nabi abarongozi b'ubu rero ngo bakaba abaciye batuma ko inama yihuta kuwa kabiri ku mugoroba. Aberi Gashatsi kongwe na komite nshingwabikorwa hamwe ndetse n'amakomite nkuru y'umugambwe muyoboka bakaba baraciye bafata ingingo yo gukura mu mugambwe Gaston Sindimwo yahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Anicet niyo mugabo yahoze ari umukenguruza amateka hamwe na histori Mbayahaga. Kubw'amakuru duhabwa n'abari muri uyo mugambwe na cyane abari muri komite nkuru y'umugambwe bayoboka Gaston Sindimwo ngo ntibemerewe guhonyoza ikirenge kumugamya nk'uko amakuru dufise avyerekana ubwo rero ngo asigaye ari umushinga mateka avuga ko ngo iyo ngingo atanakimwe ivuze akabona ko ngo amategeko ariyo azobidadanura amakuru kandi yo kwizera avuga ko abo batatu birukanwe bandikiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwo bujejwe imigambwe basaba ko ngo hotunganywa amatora akajaho inzego nshasha nk'uko ingingo ya 27 y'amategeko ngendegwa ko abivuga ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bukaba burindiriye kugira rero amakete y'izo mpande zompi abushikire bwiweze buheze gufata ingingo umugambwe wa Corona urabaga na benshi nk'userukira abatutsi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajencenda na 90 wama uriko uricamwo imirwi abari mu nzego zemewe na leta bakaba bayoboka abegereye CNDD-FDD bafatwa nk'ivyitso ubu rero hakaba hari amashami atari munsi ya 5 muri uyo mugambwe ho mukuru w'igihugu ngo yoba yarasavye abari muri ayo mashami atandukanye yo muri uyo mugambwe wazanye intahe yo kwikukira kwiyunga kugira ngo baronke ikibanza muri leta gucyo rero ngo haboneke isura nziza muri leta ngo vyuce biboneka ko ngo irimwo bose mabwe rero mu makuru kandi dufise nuko Gaston Sindimwo na Abel Gashatsi ngari bo bashinga amateka babiri bonyene bava muri Buprona uwo rero wa kabiri akaba mbere ngo ari n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka amategeko ahari avuga ko umushinga amateka kuwe mu mugambwe acava muri ico kibanza nkuko amakuru abari karavurwa avyerekana givyo rero bimwe mu vyari bigezwe ko cane mu yandi makuru atatu turaza kubashikiriza ibiriko biravurwa iryani no kwisi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini muraza kuyakurikira yose mbido nido ibihe byiza n'ivyo ndabipfurije ndakubitse ko kuri wewe utarafyonda kuri sabone wabanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonsa amakuru n'ibiganiro ube mu ba mbere bashikirwa navyo kandi namwe uzokwigera uronka amakuru yizewe mwene nk'aya atari ngaha niba ipfuza kubana natwe rero tegerezwa gufyonda kuri sabone aho muri rya nino hatandukanye wowe utwumvirize urega mu Burundi abari mu bihugu by'ababanyi rya nino ku mugabane wa Afurika ndetse namwe muri mu makungu ya kure ndabakengurukiye na naba furiza kubandanya kugira ibihe byiza mukanya n'andi makuru agizwe ko ariko aravugwa cyane ibyo nino nga mu gihugu c'u Burundi bye bye mukomeze guheza kigwa ndetse n'abanyu.